ashaka ko Ismaël Gasore aduga kuri stage tugirego cyane. Ashaka ko Ismaël Gasore aduga kuri stage mwese mutsi Gasore. Sida bumba, nibiriza nibiriza, buke 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 buke, turashaka kuri 10. Rimwe. Sida bumba. Rimwe. Gatatu. Gatanu. Indwi. Icyenda. Amasemese kuri Ismaël Gasore.
Come on, come on, come on! You're not even a 10, come on! Right now, Yaska! Yes,